sing along with this if you want. Talking away, I don't know what I'm to say, say anyway. Today's another day to find you shying away. But I will come for your love, okay? Take on me. Take me on. But that's me stumbling away, finally learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. Da 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 da